Haka.
Umanyi, 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 Mziki boo. Let me sing to you, let me dance for you, let me show you how much I love you. Sinatinya kuvuga kongu kunda, sinatinya kuvuga kongu shaka. Kuafya wet biranyubaka bigatuma numva timo mutuso. Sinatinya kuvuga
mashallah.
Batanzu rukundo batanazi imitime bakunda. Oh yeah. Nararubahaye bararutabagura ariko we uraruvomera. Oh yeah. Bigatuma nibaza impamvu nari bwakubone Changengong umenye. Kubu onsen churi nimba ndari rimba
mashallah.
Sugar, you are my ginger, ginger. Yeah, naya vanga, vangare,
vangare.
Naya vanga, biyaure,
biyaure.
Sinchuri nimba, dari nimba.
Hak masala.
I'm not.